Asika, yade hwa mo no. Eya mia misika. Enka. Oba abae mu a. Ye otuo bi a yitwa ede mai se de ye mpuntuo. E we constituency free bi common fan. Committee bi ahwe mo ba me se me fa hwa mo. Me de no no ebe ye dwuma foforo SSC school adan aboa constituency ha. Sabe empredia san. Me ba abae mu no ne nyame aboa me kakra. Aja sini abranti amakopia brochure SSC school so ho. Na mo bi kakra wo mbotom. It is a crack, a warm bottom, a frab which is a bam, a na ya de mo ako money. I say, my tintimun crata, a wokubi a de yaw, or say a bitchum foundation. The South Foundation, a betra, a juman, a maimed in bottom, sicano, a yen or so. A beck a cran and crawford is cartoon, now fear de queer him. Now, once we are, once we discover to foundation, near de queer him. Ah, mon jume tu es katumbi. Na foundation no abeye adwuma na toa me de no so. Ti se me nyam pibie mu a foundation ne de be wo ho. Ne atimi abo abosomtwe apaja abosomtwe ama abosomtwe akonanim. Enti enye aban sika. Eye mia me sika na mo person de adwuma no. Ah mo a afi mon kwa mo school fees and san aduane na ba no. E over 300,000 cedis. Ah, 300,000 that you know, and Sandy, dear, do you know so bad? Then I become. I feel back home, Munquao. One more harder than also 135,000. To a Cambomwa, about 400,000 school fees. Seven predators and committing the SFU. In December, a SFU, I'm a Bosomtwe. As I saw a coyageman, if you name William. That's why you who's here, dear. Ne da ti won so wanye bi aka a kire wo nanano se MPB ba abosomtwe o so me nsa boa me pega ame enu nti na sabre me engineer na nse na me ka se me ma me wo ha engineer kra wo ntimi nkan so ne ba engineer me ma me wo ha me nu ama no wo ha engineer no kra wo he den hu adwuma ni ye enso ne ba ba engineer esika fo no ka no so betimi a kodwuma betimi aka me ba ba engineer. And to your own word, I wear graduation, no a ba, no a duachi, which shall attire in the camera, no one watch a photo, no one also the Ahuahua no home. Mamma, no pension anymore. Why, your own one a pension and what to a grown up? Now, Bob, a boat too soon. Ain't you when you're a woman in some very moment, my age, my pa.